no gusenga bitangi chubahiro mu babyeyi bego ko no gusenga bitangi chubahiro mu bavandimwe